Sanibona bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu umsinzisi uyanivusela Prophet Zoe nanamhla ekuseni bazalwane sawukhuluma ngephasi esihloko lesikhulu kakhulu lapho sikhona sithi ingwenyama mswadi wesithathu ayikhokhe lapha kimi kwelishumi neminikelo yayo iNkosi yemsayi wakuvusela amagama sihloko leso sesimile bazalwane siphelele ingwenyama mswadi wesithathu ayikukhokhe kwelishumi lapha kimi iNkosi yemsweni busise now ngithe ophakamisa lokho bazalwane lokwelishumi lokufunwa nguNkulunkulu lathi uNkulunkulu ingwenyama iyakukweleda ingwenyama iyamebela uNkulunkulu imebela kwelishumi imebela iminikelo ngithe ophakamisa ukuthi ingwenyama ayikukhiphe lapha kimi lokwelishumi nawo uma sisuka emagonso siya encwadini yamalakhi chapter 3 verse 8 sehle siya uma lapha ku 10 uthi simakathe ingwenyama iyamebela umbuto uthi ingebela ini uthi ngesimakade imebela kwelishumi neminikelo ngoba ayikukhokhi ingwenyama uthi ke uNkulunkulu loku ke kubangela ukuthi sive sonke siphile ngephasi kwesicalekiso kuyavakala now kude longathi ukuthi sinesicalekiso at hand lesihamba naso lokuyini lesivela nephudemo sivela ngeswalimo sikhuluma ngokuthi lama entities lawa afuna ukuthatha ubukhosi afuna ukgetula ingwenyama athathe ubukhosi belive lemaswati ngulesicalekiso ke lakhuluma ngaso magathe lati sive siphila ngephasi kwesicalekiso ngesizathu sekuthi ingwenyama yangebela ingebela kwelishumi neminikelo now uthi lesimakade khipha ke ngwenyama kwelishumi khona kutawuba nekudla endlini yengcebo uthi ngilinge ngeminikelo utawubona ukuthi ngeke ngivule emafastela elizulu ekuthulula uthi simakathe ngilinge ubone ukuthi ngeke ngithulule tibusiso ngithulule tibusiso kula mafastela elizulu lesikhiya sawo kwelishumi neminikelo wena wakhipha kwelishumi neminikelo uvula tibusiso iso uthi leti buso leti ungeke ukhona nokuthi londvoloda kuyavakala now ingwenyama ke semidze leminyaka bekunene isolo ingakukhiphile kwelishumi asikake sesive nje ukuthi ingwenyama ikhipha kwelishumi noma ikhipha iminikelo siyawabona emaswati anikela ingwenyameni makunemicimbi emaswati ashaya ayagazatha anikele ingwenyameni njalo nangabo lesine siyawabona emaswati ayonikela ingwenyameni kodwa asiyiboni ingwenyama ikwenda lo ngakoke naloke leliqala nayoke le wrongness la nakona uthi ke simakade iyamebela ingwenyama ngalokho ngako keke se ingwenyama seyibonakala ikuma areas ngoba semithe kakhulu leminyaka sho lingagibhi kwelishumi njengoba seyikuma areas kangaka sekudinga ukuthi nalesive bese sesiyayibambisa lengwenyama ngako ke ngiyanxusa nani maswati ukuthi yibambiseni lengwenyama ekukhipheni lokwelishumi ngoba semithe leminyaka lama areas sasetulu kakhulu ebhukwini simakade sekubhelwe nge-red pen nge-inkilebovu losho ukuthi-ke bazalwane lekelelani-ke le ngwenyama niyikhavaraphele kube ne-cover up ngekuthi nani salenikhipha le welishumi egameni lale ngwenyama seniyalekelela nilekelela umholi wenu ingwenyama ikhipha kwelishumi layo uthi-ke simakade kwelishumi kwenta ukuthi umuntu avikeleke simakade amvikele ngekwelishumi kwenta ukuthi ube yinhloko ungabi ngumsila sike sebabona nje bona laba lesithi bazivukele sebabeka liholide kodwa ingwenyama ekhona bathi ngelilanga ukuthi seliholide kusho ukuthini loko sebaye-overtaker manje-ke sekudingeka lo mnikelo ke manje lotawenda kuthi le ngwenyama icubeke ibe yinhloko ingabi ngumsila naw uthi simakade ngiyawubusisa kuphuma nekungena kwakho uthi ngiyawubusisa emasimu ngibusise nebantu abakho uthi ngiyawuvala nesho nesikhonyana singadli titelo netifuyo takho netifo ngiyawutivala uyawuvala ngisho nemavukela mbuso angalivukelele live ngemnikelo nje losho ukuthi tikhona tinto leti singasithi gucile phasi sithandazele kodwa loku akudingi mthandazo kudinga shayimali emaswati ashayimali nengwenyami shayimali ngoba ngiyolele ema areas ishayimali keep imali la prophet Zoe ishayimali ngwenyama kusho simakathe uthi ngwenyama uyangebela ngako ke ke lumsa ligama lakho ngwenyama selibi ligama lakho embuka uNkulunkulu selihleli kabi shaya imali ukhiphe kwelishumi neminikelo now kumbulani bazalwane lithi live la uNkulunkulu kholwani kuNkulunkulu nitawusimama nikholwe kumprofeti Zoe nitawuphumelela incwadi ye Chronicle yesibili leyo chapter 20 verse 2 uthi kholwani kusimakathi nitawusimama you shall be established nikholwe nakuprofeti Zoe you shall prosper ngephandle kwemprofeti Zoe ngeke niprosperise losho ukuthi wakholweni ke lamavi lengitshela ona uma nifuna kubona ini ke i-prosperity nitawuphumelela ke maswati nandaweni kanjalo now sesingena ke kule ndzaba lesiphetha ngayo lethi lokwelishumukeke ikubhekisaphi ingwenyama nala maswati lafuna kuyilekelela kucisha lama areas ayibhekisaphi lokwelishumu bazalwane phela mine ngiliphimbo laNkulunkulu losho ukuthi ngingumlomo waNkulunkulu nakukhuluma mine kukhuluma uNkulunkulu losho ukuthi noma kudla mine kudla uNkulunkulu ngako ke lokwelishumi nindabuletha lapha kimi ayingabi yodwa futhi ingwenyama ekukhipheni nokwelishumi njengoba ngishitsho sinesive sitayilekelela kodwa bantu babenkosi emazinyane emakhosikati nawo akabambe layini nabo balethe kwelishumi kwabo wonke nje umba nenkosi alethe kwelishumi kwakhe lonelizinyane likhiphe kwelishumi kwalo kwelishumi kwalo nonke nikulethe lapha kimi bazalwane mine-ke ngingumlomo wasimakade mine futhi njengoba ngingumlomo wasimakade uma ngikhuluma ngikhulumela simakade uma ngidla ngidlela simakade so aninganzinzi nako lokwelishumi ukuthi nitasenikusaphi ngikhona mine nikuletha la kimi lokwelishumi ngithemba sivene bazalwane bengingawuphakamisa nje lesiphakamiso leso inkosi ibusise la mavi ezowe namhla ekuseni bazalwane prophet Zoe uthi dadayi